na simu yangu ni macho yapi?
Yeah, man, you need to go up.